Let's begin here. South African citizens have shared different views about the results of the 2024 general elections, with the African National Congress failing to get over 50%, which would have given it outright majority. Some residents have shown joy over the blow suffered by the ruling party. Meanwhile, others still believe that the ANC is the solution to the daily issues that the country is facing.
Ngimphumela ngijabulile kodwa hayi kakhulu ngoba bengifuna kuwine MK kahle kahle. Sikhathele ngoRamaphosa akakame kancane neNC yabo. Abaphathi bamaqembu athile bacela ukuthi ku recount abazange bathathelwe ekhanda. So ishaya indiva nje into yabo. And la kade kishelwa khona ama results angazi ukuthi kukuphi midrand or what. Why bangamvumelanga uzume ukuthi angene lapho. Kusho ukuthi ife yonke leyo nto njengoba bethi ukhetho luhambe kahle nani nani. Ayikho into ehambe kahle.
Ndiva buhlungu njengoba seledlulile ikhetho nje inani le-ANC lithe ukwehla. Ngoba ke ndisuka kude nale-ANC amabhulu engasifuni apha egoli. Sasingayazi igoli thina amabhulu engafuni osibona. Sendivela mna e-Western area sibanjwe ngamabhulu siqabele iveni igumba gumba ezinkulu siqabele nezinje ezinkulu siyovalelwa
mina abantwana abaphase ema-university and ngale ndlela baphase kahle kahle mara into eyiwana umsebenzi abawuthule kuhle kanjalo sengibuza mina kuhle ANC izilimaze yona ngokwayo ayinakekeli izwe lethu
andoda kahle kahle ne inoni iqhubeka yona le ANC ngoba labanye buzongena sazi ukuthi kwenzekani yabona so it's better nje iqhubeka yona ANC.